Poka fitu wakakumbuka kuti nimbeu ya Abraham wakakwimisika shamga wakaona la filisti wachipoka fitu vyake wakakumbuka kuti nimbeu ya Abraham Kwimi sika Mairo wakiza Wakiza wakandibira Wezi wachumba wakizasu Wakiza wakandibira Mahuno vizasu Kweni balije icho Watore ichi Haro ichi Chane mutore ngeai Chiharo chane Mutore ngeai Chiharo chane Kono Jine meu Ya Abraham Chiharo chane Mutorenge ay Apo nirwerenge ay Wana wane wafwenge nanjara Apo nirwerenge ay Mumbayane ikali mukau Ya indi nembeu Ninembeu Ya Abraham Chiharo chane Nirwerenge ngo Chipona cha nirije masu Kweni dine mewe